Bamwe mu bavyeyi baganiriye n'uruganda rwa RPA bavuga ko itangura ry'ishure ku bana babo rije mu gihe kitoroshe mu kwiyunguruza kubera ibura ry'igitoro. Bamenyesha ko kuva kuri uyu wa mbere amashuri atanguye, bamwe mu banyeshuri bo mu gisagara cya Bujumbura biriko birabagora gushika ku gihe ku mashuri. Uyu muvyeyi arabitwiganira.
Ubukene bwo kwiyunguruza ku banyeshuri kubera imirongo yacari ijana miremire ku masasu. Guhereje abanyeshuri batanguje rero itariki 12 ni hatari bumva kwiyunguruza ibyo kibazo hari abanyeshuri bakiri ngaha umwana wabo bivanye n'uko akigoranye gatoya baba mu makerana bajya kwiga haruguru cyangwa bava haruguru baje mu bisagara bitandukanye.
Cyo kimwe n'abanyeshuri bafata ingendo zijya mu ntara kugira baje mu mashuri, abo babyeyi bavuga ko abo bana batari kubaroroherwa kuko hari abataragenda kubera kubura imidugo ibunguruza.
Abo baracerwa cyane kuko babura agenda biyunguruza kuko bagiye tonda ugasanga nimba fata umusaga ujya kwiga muri vire cyangwa ukava mu Kanyosha ugasanga ugiye kwiga ku Ijabi cyangwa uva ku Ijabi ugiye kwiga mu Kanyosha ku Musaga. Ibintu by'amabisi biragorana cyane kuboneka, usanga ariko akora nk'iyi ugasanga abantu ni benshi bakeneye kwiyunguruza.
Abo babyeyi bavuga ko hatagize igikugwa mu maguru masha, iyo ngorane yo kubura ingene abana babo bashika ku mashure ishobora gutuma n'umwimbu wabo utagenda neza.